amahoro Yesu atanga aduha kure ngibibazo tukagende Zerwe kukonda mahoro.
Mana
Yaya komere, jeje imbaraga,
Congo. Zishinzwe kukurwanirira zoherejwe ni Murmuré, tú
tumenyesheje tuzaririmba indirimbo oyo mwana w'intama wanesheje 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 Tuzazamura ibendera Urahambaye